2025?
Ah, as much as I think, Pano did the passage of different party going out in Chipanish. Then, can you manage a good at Swarero? The Mafoto was a goody Monga Mundi Zawira. Napira and Chido Zaga 23, Mboma, Madiba Nosina Siana, Matandizira, Maunduna Sina Siana, could have been sent to my son's report in the Kago Grigaja, Nakagunduna. Was a health and the Minister of Finance and the Council of Reserve Bank, the Minister of Zena Osina Sierra Tima, Tandis Raboma, Kumabiran Kadin Divans of Boma, who put it in Patsogolo to Ujatsogoli. Kumano Chimene Machona in China Maijo, and John Zimene and Zangambi, my technocrats. I met a Kadumazuan and this is Zima Kanika Banj. Indian Dizona, the good Zigulatu, the Kandi Vudula. COVID-19, mbuyo mtu makandi kufuto muna angamba, business hotelo, zimeleza mbweze la pansi chitu kujatu. Kumaso zimakanga dikuti nkani ya utso goleri, ima kaso nga divuto ntikomu. Mugumbu gila apaki, akamwada ndalwa kwa mbili za transformative leadership, progressive leadership, kabena kutu utso goleri, wa maso mpenya minunga te kupiti sabato goleri. Then how is na zake, mawa kama mbwela, umatokunso di kabena kodi kabina ifeyo ma technocrats ife tinga tandize nthawi izina kuganiza kuti ayenda kha technocrat ndaya itali saka 23 pakwana banchi ndipite mbali ya ma politicians mbali ya anthu angalewa ndigwire nawo ntchito limodzi kuti vuto limakhala chani kuti dziko tizilewa tsogolo ndiye kubwera kwangako kwenikweni nkoti ndangokhala ngati ndachoka mu public service ya ma technocrats ndilowe kumbali ya public service komano from the point of view ya ma politicians kayandi tumakuti ndikakhale osesa kayandi monikotani nkumafikira nawo chito ma politicians iyo kuti nkuwathandiza mwana mathandizira from that angle instead yo makwira nchito as a technician on the other side ndenzi menda kanga ndapanga penepa kuti ndifani pelise public service yanga kumano kupyolera mpugira nchito ndandale neniyo mwina so ndikazo makura makacha kuti ndai zina zake zimusabira tsoko ndithu kapita ku civil service umata kumano kuti kuma tsukanga ndi kuti kundale kukapena kuti ndipene kuli vuto kuti zina zisabe ndiye tikaone kundale kuti chimavuta ndi chani tikagwire ndandaleyo nafa zikhala ndale tiathandize kuti tomuna dziko lathu lingapita pa tsoko ine ndimanena kuti ine ndine economist.
Ndiye ndithu original governor.
Basi no utsuma wankula iya initu ine nditokoze mwanjira padera kuti mwandirandira ine nane ndinokondwera kuti ndikhale limodzi la mbumba yanu limodzi ya nyumba yanu kuti kamudzirowera kuti mudzindira nasora neso ndiro wana komweko kamudzipita kuti mudzi ndiuza nane ndidzibwera nawo limodzi Paka kati zinchito, tufuna mukasese nao kuchipala bila usipipatala Basi ineo mamo nizika kona, nzina nga nao tajeranga, mukasese na Kamuti pita na mukasese bansika, tika eretepo, naneso ni tajeranga kwa eretapo Kamuti lipa rofuwa dilembe strategy Yao nipine kwa njipa tsogoro, inengadi mozi wa ndapana pusele strategy, dilemba na Mukandifuna kuti ndichite modelo, ndiye ine ndabwera, ndatokoza ndi mandira ndira Mungu, akudalitseni, ziko mukwambiri. Thank you.